Erinya Steven Musisi kyoliko. Okuba mtalimwa Okra Beverages.
Okay.
Kilo lwayo tukenda kuogera ku Dandelion.
Okay.
Abantu beewunyenye okulaba Dandelion. Bibadde balowooza nti Dandelion nga si byebyo. Neyate nga Dandelion bamulaba.
Dandelion yaani.
Kakati Dandelion aina erinya erya Kakovu. Mu Luganda. Kakovu.
Kakovu. Kakovu inaga waita Kakovu.
Kakovu. K-O.
Cheza famu tumuogila bulala. Tumuita Kakovu. Na yato gambia Kakovu.
Kakovu.
Okay. Kakovu.
Kakovu. Kakovu. Na yato inga bulala. Bagamba. Baina hako gamba. Rinye dali. Diba
muita.
Na yenga. Kakovu. Gwetu wakalo kogela korelo. Gwetu Dandelion. Rinye lienyini area. Botane liri Taraxacum officinale. Officinale kitegeza nti ali officially recognized already.
Le officinale.
Buchaguli yecho nti ali vero ali recognized bulungi nyo. Ali official nga a hub. Yomutawane nye nunje nyo enyo enyo. Kakovu ono ekimunde seza oba Dandelion ekimunde seza. Omanyika tia ufetuke Dandelion henga chandwa niti Dandelion.
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 Ye
pronunciation ye ntufu.
Okay.
Na yenga chitegeza nti erinyo lye
lye mpologoma.
Chisinzira kubikola. Ebikola bino biraba.
Bikola amanya masongo kusongo.
Bikola we bitya me. Ebikola nga amanyo age mpologoma. Kwe kupa ekigambo ekyo Dandelion. Lufaransa. Na yenga mwikirivu bulungi mugagga nnyo.
Kakovu.
Mugagga nnyo. Era kimutuliseza leero kuba nti nno y'omu ku bintu ebijjanjabira ddala ensigo. Omuntu ne bw'aba ng'ali ku dialysis ne tumuwa Dandelion oba Dandelion abeera nga asobolera ddala bulungi nnyo okuresponding. N'olwekyo Dandelion oba Kakovu nga bw'otumuyita mulungi twagala tumusomeko olwaleero tumulabe obulungi bwe. Alimu okusooka kwa byonna ebintu ebijjanjaba ze tuyita antioxidant vitamins zonna hazina ate mu bungi.
Okay.
Alina vitamin A empitirivu ennyo 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 mu bungi bwayo, vitamin C, vitamin E ezo tuzita antioxidant vitamins eziyamba okuziyiza obulwadde obwa kansa. Nungi nnyo
Kakovu.
Kakovu oyo akanya tugenda ku kigambo kye bayita vitamin B ne vitamin K zonna mweziri. Ate mulungi nnyo mu trace elements oba ze twandiise mineral salts.
Okay.
Nga calcium aina calcium mungi ddala, aina iron ekyuma ekyo, aina potassium, aina zinc, aina n'ekirungo ekirala kye tuyita silicon.
Kyokka banna
ekirungi ennyo ennyo
ogwo omuddo
ogwo era simanyi niti wakatwala
gwakiragala omusiufu
akali awo. Abantu baakeewunya okukalaba ne bakategeerya ddala nti okeeko. Kakati mulungi nnyo nti aina ebirungo ebirungi ebijjanjabira ddala ekigambo kya ensigo. Ali diuretic, yamba nnyo ensigo eno okukola omusulo omungi n'okubanga buli kaseera tuwooza tuwooza. Era kyekyo lwaki twagamba nti nno mulungi nnyo mu kigambo ky'okugoba amayinja g'omunsigo. Kidney stones. Era mukwano gwe Philanthus twamulaba juzi bwe twali twogera ku kigambo ky'amayinja, naye bwatyo ali diuretic, increasing urinating ate nali living bloating. Olubuto muno gundi ono Dandelion aina ekirungo kye tuyita inulin. Si insulin wabula inulin. Kyanjawulo. Kiyamba okufiidinga obuuka buli bwe twayogerako obulungi intestinal bacteria oba probiotics.
Okay. Hey. Probiotics.
Eh, hey, oba good bacteria. Mbobi mpimpi tugamba good bacteria.
Bacteria mulungi gwetwetaaga.
Mulungi gwetwetaaga mulubuto. Kati ye ekirunga ekyo chimu feedinga era bulwo munyo boti no yingiza dandelion mulubuto. Oba obuwadde ne bweyongera kati banabaino obuzibu bwe olubuto oluzimba obwepika
oyo
oluganda gano
olina gasi
olina gasi oyo obulwadde bwa gastritis naki dandelion yakuyamba nnyo kikola
okay.
Kubanga ayongera ku bungi bw'obuuka obwo era n'okufuluma mutoyo kosa bakuyambye
ngoyina obuuka obulungi
ngoyina obuuka obulungi kwabuyamba te ku constipation mulungi nnyo dandelion kubanga olw'ebirungo bino ebisinga byayina yamba okubalancing up hormones.
Okay.
Ayamba nnyo okubalancing up hormones naddala tuyina abantu nga bayina hormones ezabakyala zitali mu balance era nekibaga
mwami ng'ayina ebbeere
bwebityo nga bw'oyogedde naye nga kirungi nnyo okubanti no as balancing naleta testosterone for the men ati nayamba nabachara ku reproductive system yabwe
okay
eh hey, waliwo abachara balina obuzibu basifu na lubuto banaye ndudde wo biganyi kiki
okay
eh
ata abachara abalina egundi abalina ebirevu
syndrome
msao togena bayamba
oyo ayatuma yambira dala bulungi nyo nyale yitwa abatuma nyo ku ntasesa ntasesa nungi nyo jebali
eh
kati wana ko ntasesa ne bako sana kino ubije ku bwa
kivako
kigenda kikendera okukumera kwali sala ko tikija kudda kali ne tubera ne ebigambo ebikwatagania dala ku kigambo kya ekibumba mulungi nyo mukujanjaba ekibumba era bayina bubango lwa omuntu wayina ka jondice oba ayina amaaso agagenda gafuka yelo gafuka yelo
kiba kibumba gafuka
yelo kibumba kiba kyina obuzibu naye muwe ku dandelion ojja kubanga ofunidde ddala obujjanjabi obulungi mulide nyebwa
yesebo
mulungi nyo mukuditoxifying omubiri era wamu detoxifying omubiri bwe twogera detoxifying tugeza okusaabulula bwa okuggyamu obutwa bwe twogera obutwa of course tetwogera nnyo buno obuweereddwa nga bugendereddwe naye obukyafu toxins obuntu bwetulyanga bikyamu nebitunywa nebitusika mu mpewo mwobanga okozeseza dandelion kakovu oyo ojja kubanga ofunye omugaso omuyitirivu ennyo mu lubuto lwo ate nga mulungi takoma ku biri byokka wabula mulungi nnyo ku kigambo ekikwatagana ne weight loss
kakovu nayawa weight loss
asala amasavu obutasalika in fact asala amasavu so much akola bulungi nti kabika singe yandi singa eddagala ly'ekizungu lye tuyita olistat abantu balimanyi bulungi nnyo
lyerimanyiddwako
ku weight loss bagunda olistat eryo eddagala ly'ekizungu naye kakovu akola ng'eryo oba kabika singe n'okulisinga
yangu amusawo tuwendya tumulya tutya kuba kati mumanyi tunulira tunulizinda beki kyengeza
potential anti-cancer by the way is a potential anti-cancer era ina anti-cancer properties yambira danyo mu bulwadde bwa cancer ebimu ku bimera ebitaano ebiri ku mwanjo okujjanjaba cancer cancer owa omwagwanabaana cancer owamabeere cancer owabasajja onwa prostate cancer owebitundu ebyo byenjogerako naddala oral cancer wano
mumimiro
mulungi nnyo akozesebwa nnyo bwe tuba tujjanjaba ebitundu ebyo mulungi nnyo bwe tuba nga tuli mu bujjanjabi bwebyo mulungi mukujjanjaba endwadde ziri mu mukutu gw'okufuuyisa urinary tract infections
UTIs
ezo ezisumbwa n'abantu babagamba enkyala ggulu aye ruina infection erayo infection naye kozesa ku kakovu dandelion ojja kubanga oli bulungi nnyo mulungi nnyo mukustress mukuwa amaanyi kituyita immune system a building immune system neba nga ya manyi ngo sobolo kuba abalabi bonna bonna
ngombiri gwina abaserikali
bakujiride enolecho kakati aina vitamin C
oyo
A ne E ezo ziraba nungi nyo mchigambo cholu susu skin care kakovu ekimisa abaganda in fact abamu mbenda deno nye dinya dije dalali ba muite wa feri
Kattankovu Kattankovu nti ajjako enkovu ku mubiri
ajjako enkovu bamuita Kattankovu Kattankovu ajjako enkovu ezo ku mubiri. In fact, with the time, muteka, bwomita de mchizigo nga chengo, utede mwe kantu wakawela, na hiche daga kwa time wegende, gende, enkubu wegende, disappearing, mpola.
Mufula chizigo cho.
Chibili chizigo cho, ngo genda ochisimula every day. Hwede nyabu wa?
Nyesebo.
Nolecho, dandelion, aina obulungi n'obugagga bubuto ogele kikako.
Muriantia.
Kati tugende kumkoze sa. Enkozesa because we did to talk to Malaya in your
young man. I know.
Enkozesa, what to say? Enkozesa, Kakovu Murungi nyo, Kuchigambo, my India and Vadenti,
Omuyanga Mobisi,
Aha, Webali nyo. Ngabuoka kudewali, no kaisako Murungi mazi,
Nagocha,
Eva Gocha, Chandra Chunyoka, Bachita Blanching, Aka Blanching Eco, Mumazi, Gocha. Otandiko kukalia okubira ddala waggulu eno n'okukka wansi ku mulandira. By the way, omulandira gwako gukazibwa ne gukola kakawa akalungi ennyo akalina akawonga aka okra kakawa ka okra wali okanywa
nkanywa nnyo
kakati dandelion singo jangonesako roots n'ozikaza
n'okola mukawa
n'ozisiika ko katono okola kakawa akalina akawoowo akali in fact akafaananira ddala
naka okra.
Yes, kawo kalungi nnyo kai dandelion awabiridde omulungi osobola omukola mu ngeri eyo kye mbadde nga nti osobola okukozesa kakawa ke osobola okulya live osobola okumuteeka mu salad singa omugase mu bintu ebirala
kacumbaali
kitunyumirwa nnyo mufumba omuboobezi bintu bingi nnyo byojja okutta
omuteeke mu kacumbaali
kateka nti kiteeka mu kacumbaali ddala nga bugambi oliira eddala nga bibisi kibisi bwekiti nako kennyini okukalya waliwo omusomo gwe twalina mwe twafumiza akatabo akakasooka era emakerera eyo nga tulina ekifaananyi kya omwami omuzungu nga bwakulayo bw'ati nagaye bw'ati akalya okuva ku kimuli ogenda ku bikoola okutugenda ku mulandira
etuyitako dda
ku mulandira n'olwekyo osobola okukakozesa mu ngeri yonna kalungi nnyo 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 eri obulamu bwo era kagagga ka dandelion temwetaaga
kale katetugenda kuddamu kalekera nsolo naffe katukafuneko tukalye.